ndingase ndithi andisemhle thethani ngam bekunana thethani ngam ndisaphila thethani ngam ndiyanazi ke nina nawuthi nguRamaphosa ndiphe imali ndiyanazi nazizinto nogqitha abantu bathi andimhle like inkhwanya zaduru. Eyebrows on point, amalash on point, forever yena uboshi. Andimhle man, ndakwanontliziyo ndise kwanonyawuzi nodaka. Ndimhle guys, andiqheleki like andiqheleki. Ngidorable, I'm unique. Ndimhle man. Noba ndingathini magqwirha aseSouth Africa nuziba sandyenza nto ngoku rha ngemethol ezi zinto zithakathayo kandithakathela imali nindiyeke ndiyekeni nengxolo yam edikayo tek.
Hello everyone, welcome back to Saturday Live Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, that was Vuyokazi Nguqu. Angazi ke guys ukuthi ubani lona ke osethakathe uVuyokazi. Ubani lona othe uVuyo uyadika mangabe thetha athi wangxola. Hi guys, ngicela niphume kuVovo shem. Ngicela niphume kuVovo. Uthi nje yey magqwirha thakathela ukuba nemali niphume kuyi. Anyway guys, she's telling the truth. She's so adorable. She's so beautiful. She's so unique and we love her so much. Bye.